turamutse dusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwatanguye haciye ukwezi n'igice. Turamutse duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazi na muntu. Turamutse duhimbaza kandi umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro. Turashimiye Imana mushobora byose yatugabiye amahoro mu Burundi. Amahoro dukamisha amahonda tubanje gukutsa ikivi twubahirije agateka kazi na muntu. Mu nkundire rero tubanze tubakengurukire mwebwe mwese mwitavye bino bikorwa bidasanzwe. Mbere kuza kwanyu bikatwereka ko mubishigikiye kandi mutahura uruhara rwavyo mu buzima bw'igihugu cacu. Twebwe turemera ko atanumwe ayobewe ko ahatubahirizwa agatera kazi na muntu harangwa n'abitwaza igikenye bagasinzika za ubuzima bw'abenegihugu atacamira ugasanga ingendo yakaruta kandi kakamira ariyo yiganje. Eka n'uru rumuri rw'amahoro rumaze ikiringo cy'ukwezi n'igice ruzunguruka igihugu cyose ruhimiriza ibikorwa by'iterambere ntirwoshoboka ahatagira amahoro ngo hubahirizwe agateka kazi na muntu. None rero bavukanyi, kuri uno munsi wa 19 Kigarama tuhimbaje nk'abavyina mahasa. Ubwa mbere no guhimbaza mu Burundi umunsi mukuru wahari wa gateka kazi na muntu hamwe n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahari wa mahoro tukabihimbaza kuko tuvyemera kandi tuzi akamaro n'uruhara bifise mu buzima bw'igihugu cacu. Ubwa kabiri tukaba rero ari gusozera urumuri rw'amahoro narwo rukaba rudukaburira kuvyaza amahoro dufise umusaruro. Banyakubahwa mwese, iyo tuvuze agateka kazi na muntu umurundi wewe abitahura kurusha abandi kuko twaraciye mu bihe bigoye aho warondera ubutegetsi bw'igihugu ngo buheze bwubahiriza agateka k'umwe ahubwo ugasanga indongozi nizo zigahungabanya kurusha abandi. None uno munsi tuhimbaje mu Burundi turi mu bihe by'amahinduka ndetse turi mu bihe byo kwigisha na kugira ngo umurundi wese yame yumva yuko agateka kazi na muntu ari katihabwa yumve kuko ashaka yuko bubahiriza agateka kiwe na wategerezwa kubahiriza kabandi. Kugira ngo bishoboke ko tubahirizanya twese agateka nuko tuba dufise uburongozi, nuko tuba dufise igihugu gishingiye ku mategeko, amategeko yubahiriza bose akingira bose. Duhiriwe duhishije rero ko mu Burundi tumaze imyaka irenga 15 turiko turubaka amategeko meza, amategeko atuma abenegihugu bose bangana. Amategeko yose yaragiyeho rero ubu turiko twigisha abarundi kugendera koko wa mutima w'ubuntu wagendanye n'abarundi kuva kera narindi. Nanezerewe cyane kuko umushikiranganji ajeje data y'akazi na muntu ajeje kutwereka iz'igihugu cy'u Burundi kigezeko ibimaze gukogwa. None rero ndakengurukiye cyane indongozi z'u Burundi nkengurukire n'abarundi uko bamaze gutegera icari cyo kubahiriza agateka kazi na muntu. Duhimbaje umunsi atamurundi numwe agihora uwundi murundi amuhora ubwoko, amuhora intara canke amuhora n'igitsina canke amuhora ukwemera kwiwe canke amuhora ico ingene Imana yamuremye. Duhiriwe duhishije igihugu cacu n'igihugu kuva kera narindi cari igihugu cy'abantu banywanye abantu bubahiriza agateka kazi na muntu. None turahimbawe kuri uyu munsi tutovuga byinshi cyane kuko umushikiranganji yabituvugiye. Dushimira Imana mushobora byose kuko yarungitse mutima mweranda akavugira mu Barundi bagatangura kugira umutima w'ubuntu, umutima w'urukundo. Ni muri yo ntumbero ragomba ndabasabe mwese dukomera amashi Imana tuyikengurukira ku byiza ya mikorera u Burundi. ndabashimiye cyane ko ramwasigudukaye niyo nka kugira dusangira umunsi mukuru na cyane cyane nawashukuru sana wa Tanzania wamekuja kusherehe na sisi hapa kujiunga na sisi namshukuru sana Rosa Muhando amekuja kusherehe na sisi tunamshukuru sana na tunamkaribisha Burundi nimefurahi kwamba umetufikisha shia salama za dada yangu Mheshimiwa Mama Samia mpendwa ni dada yangu na namshukuru sana kwa ujumbe wake na nakuomba mufikirishe salama zangu amani iwe na Watanzania na namshukuru sana na washukuru wa Kenya nimewaona wako hapa ni wa ndugu zetu tunawashukuru sana tunawakaribisha na tunafurahi Na bandi bose baje kwifatanya natwe bavuye mu bihugu bitandukanye turabakengurukiye cyane kubona baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi mukuru Banyakubahwa mwese Twababwiye kuno munsi dusa n'abavyina mahasa nico gituma mubona ko nibirori bihari ngaha bidasanzwe aho hari nabaje bava mu mihingo yose n'u Burundi baje kwigina uyu munsi Turamutse rero twakira n'intwara rumuri twatumye mu ntara zose z'igihugu no mu makomine yose agize igihugu cacu kumenyesha inkuru nziza y'amahoro n'iterambere esingene bibereye ijisho kubona abantu warungikanye ubutumwa babushikanye hose ntibahure na mperanyi iherani jambo n'ishishiro ivyo bitwereka ko izi ntumwa ntwara rumuri zabaye abahizi badasanzwe ndabasabe nabo nyene tubakomera amashi cyane mu kubashimira kubona intwara rumuri zirumije ukwezi n'igice zigendera intara zose n'amakomine yose y'igihugu cacu zikorana na bene gihugu mu munezero wo gusangira ikivi n'ijambo zikaba zose umunsi zirangije icyo gikogwa zidora atanumwe yatsitaye canke ngo agwe ni ivyo gushima kandi tubishimira Imana turabakeje mwebwe ntwara rumuri turabakeje mwebwe ntwara rumuri kubukerebutsi n'ubutwari bwabaranze aho mwaciye hose Ndashimiye cyane ndogozi z'intara na makomine babakiriye neza bakaborohereza mu rugendo no mu bikogwa zagiye gukora Ndakengurukiye bimwe bivuye ku mutima abigoye bakaza kubakira ababazimanye ababagabiye ababahaye indaro ku buntu ababafashije ikicaje kiriya ariko ku buryo budasanzwe ndakengurukiye cyane abumviriza ijambo n'abarungikanye kandi biteguye kurishyira mu ngiro ndakengurukiye cyane indongozi zagiza kigoro ko kuja kwakira urumuri rw'amahoro mu ntara n'amakomine zivamo aha mbonere hakajyo kugukengurukiye bimwe bivuye ku mutima icegera cy'umukuru w'igihugu kuko yaragiye akatari gake kugwakira hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ndabakengurukiye cyane ndabasabye mubampera amashi kuko baragiye kuremesha abene gihugu muri ibyo bikogwa mwarafashije abene gihugu kumva kugwa rumuri atari kimenyetso gusa ahubwo ari jambo ry'amahoro Dibwiwe abarundi bose n'abanyamahanga ba mu Burundi rukaba n'indamutso abarundi duhanahana mu bunywanyi n'isangira mutima vyacu ntwara rumuri naho mutambonye keshi hamwe namwe uyu mwaka kubera urugendo rwahuriranye n'ibikorwa byinshi bisaba ku mukuru w'igihugu abirabira hafi narabakurikiranye ku munsi ndiweza kandi ndabona ubukerebutsi ubuvangutsi ubuhinga n'ubutwari byanyu narabonye muri ko muranyagirwa n'imvura muri ku kivi abandi bagiye kugama mugasigara murakora kandi mubinezererewe narababonye muce mu mabara baranyerera mushayura imodoka narababonye murindirana kugira ngo ntagire usigara inyuma narababonye muvunjurume mugenda mu bikorwa byo mugahinga no mwishamba narababonye mwarushe mwuzu yugondo nisima kubera ibikorwa mwaranguye narumvise uturirimbo mutera nurukato muryohewe narababonye mutamba na kanyamuneza keshi naramenye ko abatari bake mwagwaye mukivuza mukize mugaca musubira ku kivi muri make narababonye ko mudatinya kunyagirwa kuvunika gucafura kuruha kuba kure y'imiryango no kwigora mwigorera igihugu mugamburukira umukuru w'igihugu muri intwara rumuri zibushitse mwarabitwemeje nibabahamashi ko mwerekanye ububangutsi n'ubutwari budasanzwe mu gukangurira bene gihugu kwinjira muri imbona kazoza y'Uburundi bwifashe kwigaba bwigaba bukigaburira mu mwaka w'2040 mwitegure dufashanye gukurikirana imbuto y'ijambo mwaraye muteye mu gihugu cy'u Burundi mucegeranyo cy'urugendo ruramvuye mwanyemereye ko mugiye kunshikiriza ndasavye umukuru w'intwara rumuri munyereke neza ingene twobandanya dukorana mu kurindira urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwo mu mwaka w'2024 maze tubandanye dukurikirana kandi dusuzuma ku kwezi intambwe intara yose ni komine yose igeze ko mu kwitunganya ngo bazoshike mu mwaka w'2040 atawukizerinze narabonye ko ahatari hake babagabiye inka impene intama inkwavu n'ibindi nibabere mutahe mwerekana karorero ko mwagiye gushikiriza inkuru nziza namwe mwemera mu mwaka uheze muravyibuka narabemereye imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi ngo mutunganye imigambi y'iterambere ariko ntimwayatoye ngira ngo ntimwari bwitunganye neza ariko ubu nibaza ko bimeze neza nico gituma kuri zijya miliyoni 5 mutaratora ngiye ndabongera imiliyoni 10 ngaca ndabaha kandi nce ndabaha kandi n'inkando y'urugendo ingana n'imiliyoni 20 kugira ngo aho bukera namwe muzorabe aho mwicara mwikanda amabavu mwongera mwikura kuya banyakubahwa mwese ndongozi muri hano batumire bahire mu rugendo twatunganije mu mwaka w'2020 twaratangaje cese kuri umuri rw'amahoro rubaye itunga ry'igihugu ku rugero rw'ayandi matungo nka kabakabwa twari dusanganywe twarashinze ko hazokubakwa icibutso cy'igihugu cy'urumuri rw'amahoro ku mugwa mukuru wa politiki w'u Burundi i Gitega kandi twaramaze gushinga n'abahinga batugirira igicapo mwabibonye yuko tubigejeje kure rero ntitwayaza amasigara cicaro tujya utangure gushinga umushinge kugira ngo kiyacibutso kize kitubere koko icibutso cy'urumuri rw'amahoro mu Burundi kuko tuzi iyo twavuye naho tugeze tuze twame twibuka yuko atakwanjanzwa ku mahoro ndashima ukuntu mwatahuye ibintu mukamubigaragaza mu kwitaba izimanza dutunganya ku izina ry'urumuri rw'amahoro kandi mugafasha bimwe biboneka mukurutembereza mu gihugu cyose ndakenguruke cyane abo bose babakiriye mwabivuze hariho ababakiriye kurusha abandi ariko nagira ntumirire abarundi bose ko kuva ubu bokwama bitega ko urumuri rw'amahoro ruzobashikira biteguye neza. Uretse yuko urumuri rw'amahoro ruza rubazaniye ubutumwa bwiza ndetse n'ishishiro, turifuza yuko guhera mu mwakuza namwe mwa mwiteguye gusahiriza ugo rumuri ababishoboye, mugasahiriza muri ako gashishiro kugira ngo kaba gashishiro kifashe. Igisigaye nuko dutegera kumwe kandi tukagira gwacu icivugo ngenderwa ko cy'urumuri rw'amahoro gundo mwaka, kuko ari inkoni y'urugendo tugana Burundi igihugu cyifashe mu 2040. Icyo kivugo tumenye ko ari inkoni twame tukigendera murunani rw'abarundi tugende tugana Burundi bwifashe mu 2040. Ndasubiramwo, murunani rw'abarundi tugende tugana Burundi bwifashe mu 2040. Iri jambo ntituyigire icivugo gusa cy'iminsi 45 urumuri rw'amahoro rwari rumaze ruramutsa Abarundi, ni jambo ngendegwa ko ry'imyaka 17 dusigaje ngo tugere muri ubwo Burundi bwifashe. Ni jambo ritanguje urugendo rudasanzwe mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Nico gituma nsavye abigisha kuva mu mashure mato mato gushika muri kaminuza kuvyigisha abo bareze bame babisubiramwo gushika babigize gwabo. Ndasavye indongozi zose mu ntwaro mu migambwe mu bikorera ivyabo no mashira hamwe ategamiye leta kwakira no kuzirikana rino jambo barinoganze mu nama zabo z'akazi, kandi riba riryo rumuri ruba murikira muri iyi myaka 17 iri imbere yacu. Abarundi mu butandukane bwacu turafise ibyo dushobora kutumvikana ko, ariko hariho ibintu tudakwiye gusiganira ko nka bene gihugu, navyo ni ibi: niterambere na mahoro n'umutekano. Nta murundi numwe akwiye kwigira sindabibazwa kubijanye n'iterambere dukeneye mu Burundi ngo mu mwaka 2040 tube atawe tugisega. Nico gituma subiye kubahimiriza ndabasaba guhindura ingendo kuko turi mu bindi bihe. Ndakengurukiye cyane abanyamakamba kuko muratweretse yuko mufise urwaruka ruzobirya kandi rwaruka runonotse. Ndakengurutse ko mwahinduye ingendo mugakurikire nge hasi urwaruka rw'imakamba mubera akarorera Abarundi bose, tuze dusange mu ntara zose hari urwaruka nk'ibihumbi 10 vyamaze gukurikire nge hasi biri mu bikorwa by'iterambere. Rwaruka ico ndabasaba, ibihumbi 240 ni rwanyu, twebwe tuzoba turi abazehe. Nimwebwe rero tugiye kwishimikiza mumenye yuko turiko tubategura ngo mukurikire nge hasi mutambuke mushika kandi mutangura imigambi y'iterambere kugira ngo igihe tuzaba dushaje tuze namwe tubishimikize. None rero namwe murazi ko tutabariye imvanda, ntimuze mutugi imvi, mutangure ibikorwa by'iterambere. Umwe wese abwire umuvyeyi wiwe uti mpaga koko ntunga canye mpimene ntunga canye mpinka ntunga canye mu rukwavu ntunga, mugaba ntituze dusange urwaruka mu Burundi rutaratangura uwo muvuduko w'iterambere. Iterambere rihera kuri utwo duto duto nyene. Narababwiye yuko inkoko ivyari nka ababitanguye barabibonye. None ubu ndiko ndababwira nti nimuhere ku gakwavu, ababitanguye ubu basigaye bafise amamiliyoni. Rero urwaruka va hasi uko nyene mwakwikirenge hasi mutangure imigambi y'iterambere muringaniye mwebwe nyene. Iyo tuvuze iterambere tuve ko ari rwacu, ntihagira abaca bitwaza gatoya akazi na muntu ngo gukora bitera umuruho. Nta n'umwe atazi ko ushaka umuca cika ijoro ushaka umubira nawe akabira kuya. Mu gutsimba tazateye akazi na muntu nta urya abandi mitsi. Nico gituma nsubiriye kubasaba ko twese twokorera mu runani tuve mu mpari tuje ku kivi. Twese tumenye ko iyo tuvuze kwishyira no kwizana atari ukwigira nk'agahushiko muci, si kandi guhonyora agateka kabandi ni no kwibagira sino kwibagira kandi akaraga kamye karanga abarundi ivyo dukora vyose tubikore mu mwumvikano kugira matati ntaduteshe umwanya banya kubaho mwese ndongozi muri hano batumire bahire ntwara rumuri nimuze twese dufundike ingingo mu miryango mu mashengero mu mashira hamwe mu makompanyi y'abadandaza n'amahinguriro mu bisaga bitandukanye by'igihugu mu nzego za leta n'ahandi hose dusiganwe mu rugendo rugana u Burundi bwifashe mu 2040 ndipfuza kubibona mu migambi y'amahera ubushikiranganje bose bukoresha mu mwaka ndipfuza kuvyumva mu nyigisho z'abihebe imana n'abakozi b'imana ndashaka kumva abanyeshure mu bushakashatsi bwabo bizi ingene bizoshoboka nkeneye kubona hatanguye imigambi ituroresha kuri uwo mwaka nkeneye kubona imbona kazoza y'u Burundi bwifashe umwaka w'2040 yagiye mu ngiro banyakubaho mwese batumire bahire imbere yo kurangiza nashaka nsubire shimire bimwe bivuye ku mutima abo twatumye kudushikanira indamutso y'amahoro n'ijambo mu bene gihugu bakabigamburuka ndasubiye gushimira abagize uruhara mu gutegura uru rugendo mu kanyamuneza ababakiriye hirya no hino tukaba turusozereye bakwiye kandi bakomeye mugabo muri byose tukaba dushimiye Imana mushobora byose kuko iyatabayo ntitwari kubishobora ndakengurukiye cyane abateguye ibi birori byo gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro mu bwenge n'umwete babishizemwo birateye igomwe kubona isinzi y'abanyamakamba baje gusanganira urumuri no kumviriza ijambo ry'uno munsi birahimbaye kwibonera abantu bavuye imihingo yose bahurira muri kino kibuga c'inkino bitavye ubutumire bwo gusozera uru rugendo no guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahari wa gatoya kazi na muntu mu mahoro nkengurukire cyane mwebwe muserukira ishyirahamwe mpuzamakungu oni mwarabitumbereje muremera muraza turifatanya n'abarundi natwe abarundi turaberetse ku mutima w'amahoro twamaze kuwinjiramwo kandi dufise n'umutima w'ubutsimbataza gatoya kazi na muntu aho bukera muriko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi bishyiramwe mpuzamakunguni ku Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera uno munsi ni Burundi bw'amahoro u Burundi buranira agatoya kazi na muntu mbere ni no muri iyo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefoni kugira ngo uwagira ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika icyo cegeranyo murakidushikanira muzaba mukoze cyane reka rero sozere ndabifuriza ibihe byiza muri iki gihe gisozera umwaka muze mugire noere nziza kandi mwese mwinjire mu mwaka mushasha munezerewe cyane noere nziza kuri mwese umwaka mwiza kuri mwese ese uyu mwaka w'2024 woba bera umwaka wo gutangura imigambi mishasha iberekeza mu mwaka w'2040 noneho turavyizigiye kuko turangije umwaka twiragije Imana y'u Burundi none rero niharamba amahoro mu Burundi niharamba iterambere n'agatera kazi na muntu murakoze mwese Imana ibahezagire nagira rero nagira nsabe indongozi muri hariya hejuru kugira ngo dutangure kwegera hanyuma turabe umuco rero w'amahoro negere ngaha akugira ngo twegere tubyibonere neza n'amaso yacu n'abari mu bwuga mu bashaka kwegera ntikibabuze kwegera kugira ngo duhimbaze twese tuzuye iki kibuga tumeze nk'abari mu cari nk'abari nk'inzuki ziri mu kigega Imana ibahezagire.